Azotuzuria Yesu abonye ishengero rikoranye aduga gasozi ngo amare kwicara abigishwa biwe bamwegera aheza atanga kuvuga abigisha muri aya majambo ayeriwe abari mu mutima ushima ubworo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo ayeriwe abitonda kuko bazotora mu isi ayeriwe abari mu marira kuko bazozwa ayeriwe abashonje n'abanyotewe ubutungane kuko bazoshipfa ayeriwe abanyakigongwe kuko nabo bazokigirirwa ayeriwe abari mu mutima mwiza kuko bazobona imana ayeriwe abari mu ishyamahoro kuko bazokwitwa abana b'imana ayeriwe abahamwe babo mu butungane kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo uzobamwiriwe nibabatuka bakabaremera amabi yose ku bwanje uranezerwe muhimbarwe kuko impera yanyu izoba nini mu ijuru
ntoshemeze ingoro nziza ya kirisitu
ahiriwe abahamya b'abahungu b'ubutungane kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo bakirisitu bene wacu umuryango w'imana kuko natanguye ndabivuga mu ntango y'inkuka y'imisa uyu munsi turiko turahimbaza uyu munsi mukuru cyane w'abamaratiri b'ubuganda uyu munsi usanzwe uhimbazwa muri ekereziya yo ku isi yose tariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu kandi icyo gihe ababishoboye baba bagenda kuhimbariza inyamugongo aho nyine abamaratiri bagandaguriwe mu mwaka w'igihumbi n'amajana umunani na mirongo umunani na gatandatu ngaha rero mu Burundi hamwe no mu Rwanda abepiskopi bashinze yuko uwo munsi wohimbazwa ahetse ijya minsi mikuru itatu yama ikurikira umunsi mukuru wa pentekote kugira ngo bahe akaryo abakirisitu benshi ku munsi w'imana gutangarira izo ntore kuraba iyo ntahe baba badutanze mu kwemera kandi bakabishyira ku igipfumu mu gutanga n'ubuzima bwabo ndetse natwe rero bigira icyo bitwigishije none rero duhereye muri iyi nkuru nziza muri ijambo ry'imana yezu kirisitu igihe yaduka ku gasozi agaheza akahashikiriza inyigisho ikomeye dusanga muri kiriya kigabane cya gatanu cya gatandatu n'icy'indwi inkuru nziza ya Matayo niho yavugiye iri jambo mwumvise ati hahirwa abahamya b'ubutungane kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo rero yezu yavuga ni abo bose bahorwa ubugororotse bwabo ni abo bahorwa ingendo nziza yabo itandukanye n'ajya nabi y'abandi ni abo bashobora kuhorwa ukuri kandi badashobora kureka kukuvuga ni abo bahorwa kwemera kwabo badashobora kudohoka ko ni abo bahorwa umutima mwiza wabo umutima udahemukira imana umutima udahemukira n'abantu gushikana aho bemera bagahemba ubuzima bwabo guhe barebe ubuzima kubera ukwemera ibarebe intahe ikomeye umuntu ashinze yuko akunda imana yuko yizigiye ubuzima buzokwamaho yuko yategereye isuka ubuzima rero buzokwamaho ntibwigeze bworoha gutegera kandi n'ubu burya buracagoye gutegera iyo tugiye tukaraba muri bibiliya cyane cyane tukaraba mu bisabisho by'abayahudi tukaraba ibyo basaba urabona ko mu ntango ubuzima budahera batabusaba kubera batari bwabutegere si uko batabushaka ngombwa ko batari bwabutegere ibisabisho baje ibyo basaba mu mazaburi abanyisirayeli barasaba ko imana yobagirira neza muri ubwo buzima bagasaba umuhezagiro w'imana ubonekera ukurondoka mu kubagira ibondo byinshi bakagwira umuhezagiro ubonekera mu kuramba umuhezagiro wabonekera mu itunga umuhezagiro wabonekera mu kuronka mu mahoro bagasaba cyane cyane yuko ndetse n'imana basanga ibisabisho bimeze nk'uko ko yohonya abasi babo bagasigara bitegereje bafise amahoro kandi bikabaho baba barasaba ubuzima buzokwabaho ugasanga ntibatowe ugabarebwiye no mu gitabo cy'ubwitonzi niho mwene silamu umwitonza tumwe n'imana yaheze akamenyesha abantu akababwira ko imitima y'abiranda yamye imbere y'imana abantu rero bagaheza bagatangura buke buke gutegera yuko ubuzima budaherera bwaha ku isi mu nyuma rero muri iki gitabo cy'abafarisayo bita igitabo cy'abamakabe niho tubona ingene umwizero w'ubuzima budahera watahuye gukomera mu bantu mbere abantu bagatangwa no gutanga ubuzima bwabo ata kindi bashaka atari ubwo buzima buzokwamaho iyo dukubitiye muri kahise tukabyihweza hari mu mwaka w'ijana na 67 imbere y'uko yezu kristo avuka igihe israyeli yari irongowe n'umwami yitwa yekuse epifani wa kane uwo nawe yari umwami w'inyito yahapfuye ategeka abayahudi gusenga ibigirwamana cyane cyane ikigirwamana cyitwa zewusi icyo gihe rero uwahirahira ntabyibubahe yarakabona kuko yaca yicwa niho hari rero umusaserdoti yitwa matatiyasi acahitana abahungu biwe batanu abwira uwo wese adashaka gufukamira ikigirwamana ko yoza bakagenda bakamubisa bagahunga ko bari bagiye gutegura inkwano umuhungu rero wa matatiyasi yitwa yuda makabe niwe rero yari umukuru w'ingabo umunsi umwe arongoye urugamba abasoda biwe benshi barava ku rugamba baraheza bagiye kubafuba barabye basanga bari bakenyereye ku bihembo yuda makabe acabona rero yuko bapfuye batizigiye umukama niho yaciye atororokanya rero amashikanwa arayabonika i yeruzalemu kuko niho bahereza inkuka niho hari umurwa mukuru kugira ngo babasabire ikigongwe kugira ngo abandi batorore batse babone nk'aho gushikira ubuzima buzokwama ibyo ntimwabishaka kubiraba ibyo ngibyo muraza gusoma mu gitabo cya kabiri cy'abapfiriye israyeli cyangwa cy'abamakabe kigabane cya 12 kuva ku karongo ka 38 gushyira ku ka 45 bo murashobora kurenza ngaho icyo gice kitwereka ingene abantu batanguye kwizigira ubuzima buzokwama ni rero muri iyo ntumbero yo kwizigira ubuzima buzokwamaho twumvise muri iki gisomwa cya mbere izi mvuka ni indwi bari kumwe na nyina wabo bavuye bakarahira bakareba imbere y'umwami yatekuruse epifani yashaka kubazigira ku nyama z'inkuru itegeko ribuza bakarahira bakarengwa gushika n'aho batanga ubuzima bwabo ingurube cyari igikoko gihumanye nimwagenda mugasoma mu gitabo cya bemere mvi kigabane cya 11 kuva ku karongo ka 26 gushyira ku ka 27 niho bavuga bati igikoko cyose gifite ikinono gisatuye ariko nticiyete kandi kituza kuri mwebwe kirahumanye uzogikora ko wese azoca ahumana ingurube rero yari muri ibyo bikoko bihumanye hasi yo kuza ku ifande rero yari yashinze uburyo bwinshi bwo gusenga ibigirwamana turya rero ibyo areba ingurube cyari ikimenyetso cy'uko winjiye muri iyo migirwa y'uko uhakanye imana y'abasoko y'uko ugiye kwegukira icyo kigirwamana cyitwa zewusi kikaba rero kurya ingurube ari ikidodo waba ushyize ku buzima bwawe kuko wari kuko icyo kigirwamana cy'iyo mpamvu yagiye kuza ifani umwebwe wo kuvuga ngo kurya ingurube gusa n'abazirya ubona ko inyamunsi inka zitakiboneka inka zirwaye ntibagire ingorane mushishikare mwirira yezu yaratubwiye ko atajya inzira mugabo indyo yose uriye uhakana imana ariko
kudodo cy'ubuhakanyi imana urumva yuko ari ubwo buhakanyi imana itwihaniza yesu rero yarabitweretse agashaka yuko twicyorora cyane cyane ku mutima tugira ubugorozi bwo gukunda imana n'abantu ubwayo ibyo bindi yesu kirisitu yaratubwiye insiguro yabyo ubwayo iki gihe cyari ikintu gikomeye kuko uwubigize yabahakanye imana ni nk'ubu nabyo nyine ushobora kubitegera ni nk'ubu ugiye mu bantu baterekera ukajya injya z'abaterekera cyangwa ukajya injya z'ababandwa cyangwa abandi bose bafise ibyo basenga by'ibigirwamana usangira nabo bantu bakuvuga yuko muba musangiye n'ubuzima muba murwanye ibyo bemera bari byo bemera cyangwa ikintu rero gikomeye none rero izi mvuka ndindwi nazo nyine zazize kwanga gushyira ikidodo ku buzima bwazo baranga baranga cyane cyane kurya izo ngurube kuko batashaka guhemuka imana y'abasokuru ahaboneka rero ubutwari bwabo cyane cyane ahaboneka ubutwari bwa nyina wabo ni uko tubona yuko yabona yuko agiye kuburira rimwe kubura amazi ko bibabaza bwagiye kubura abahungu indwi ababurire umunsi umwe umugabo wahakana imana yemera kubabura aha rero murabona ko intare ikomeye niyumvira yuko ababyeyi bazi icyari cy'umwana bazi agaciro k'umwana bazi urukundo rw'umwana baca bategera neza gutwara aho uhagaze yaravuye rero araza igihe yibaza yuko mutoya yoheva bakuru bari bamaze gupfa hasigaye mutoya araza bose arabaremesha arababwira ubwa mbere bakiri hamwe ati sinzi ukuntu nabasabye inda si jewe nabahaye umutima n'ubuzima kandi si jewe natunganije ingingo zigize umubiri w'umwe muri mwebwe nicyo gituma umurimo w'ijuru n'isi we yatunganije amaboko y'umuntu akaba ari we nkomoko y'ibintu byose kubera ikigombe cyiwe azubasubiza ubwo buzima kuko umwemeye kubiheba kubera amategeko yiwe aha bari bakiri hamwe niwe yabaremesha ababwira ati ndimuhakana imana nshaka mwemere mupfe mugabo mupfe muri mu mana kubera yari azi ko upfuye mu mana abashikiye ubuzima buzokwamaho abahungu rero batandatu bumvise nabo nyine ntahe badusigiye muri ayo majambo bumvise amajambo akomeye amajambo akomeye ameze nka prinsipe y'ubuzima bwabo na prinsipe y'ubwiza bwabo ati hakurenga amategeko ya ba data ntupfuma ntupfa hakugambararira imana ntukwemera tugahwera ubundi ati wa mugesera udukwiye muri ubu buzima bw'ubu iyo amahoro n'ibicuruzwa tuzira n'utuzuriro n'ubuzima budahera kuko dupfiriye amategeko yiwe numva ko harimo umwizero si ugupfa gusa si ugutanga ubuzima si ukwiyahura si ukuba icyihebe ni umwizero ukomeye aha umuntu atabagatatanga n'umutwe wiwe ubundi ati ijuru n'iryo ryambaye izi ngingo z'umubiri mugabo kubera amategeko yaryo ntazirenze amaso kandi n'iryo ninzi ngingo izo zisubiza ubundi ati ufuma wicwa n'abantu iyo winzi ngingo imana ari izo kuzura cyangwa ukaba wenda uzi kwigenga ugabana izuka ry'ubuzima budahera bamaze kuvuga ibyo umwami rero yaciye ashavura arabona yuko bamugaye kandi bamututse niho yaca agenda guhendahenda rero umuhererezi wabo amwemerera mbere ageretse ko n'indahiro yuko azamutungisha akamunezereza niyahera imigenzo y'abasokuru akazimubwira umugenzi wiwe akongera akamushinga amabanga akomeye uyu musore rero ntiyayitayeho yari yitayeho na gato y'ayo majambo kandi yamubwira mugabo nyina ryo yari avuye uwo mwami akamubwira ngo naze amuhanure areke gupfa nk'abakuru be yikize nyina rero yagiye bitumwe n'umwami agiye kumuhanura mugabo yamubwiye iri jambo rikurikira ati mwana numbabarire ni jewe nagutwaye imyanda y'amezi icyenda ndakosa imyaka itatu ndakugaburira kandi ndakurera kugera ku rugero rushyitse kuno munsi kandi urazi ko ndakubwira kubungabunga ndagutakambiye rero mwana wanjye utege imana yari ibyo bintu byose bikuye mu busa kandi ko n'ubwoko bw'abantu bwabayeho muri ubwo buryo ntutinye rero mwicanyi ntuhemukire bene wanyu emeruze kugira ngo ku munsi w'ikigombe cy'imana nzosubire gukunda hamwe na bene wanyu aha duca twumva yuko ugupfa uze kwemera ariko uheze umuntu kandi ntahazwa aha yariko aramubwira kugira ngo Aroni yabatisimu y'amaraso ya yindi rero aho gutera ikidodo ku guhakana imana atere ikidodo ku kwemera imana muri ubwo gutanga ubuzima uyu mubyeyi rero turushishikara tumutangarira kandi dutangarira n'aba bahungu biwe tukarabira intaye badushingiye kugira ngo natwe tuze turiga kudahemukira imana haba mu bikomeye haba no muri bito bito none rero tubwiye muri aba baratemwe ubwabo na Dawudi uhimbaza uno munsi bari bishwe mu mice itatu umuce wa mbere nabishwe mu mwaka w'igihumbi n'amajana umunani na mirongo inani na gatanu aha batanguye kuwitwa Yosefu Mukasa yari afise imyaka mirongo ibiri n'itandatu aha hari ku ruhande rw'abakatolika hakaba rero abandi batatu bo ku ruhande rw'abangirikani hari uwitwa Yosefu Rugamba Marke Kakumba na Noe Serwanga aba bari kumwe n'abandi icenda batanguza amazina bose hamwe rero aba bari cumi na batatu hanyuma birashishikara mu mwaka uheze mu mwaka w'igihumbi n'amajana umunani na mirongo inani na gatandatu hakurikiye abandi bari baratiye mirongo ibiri na babiri aribo batoriwe rero inamugongo muri abo abarakuzemo yari uwitwa Matiyasi Karemba umuto muri bo kari akana gatoya kitwa Kizito kari hagati y'imyaka cumi na cumi n'itatu benshi muri bo bari hagati y'imyaka cumi n'itandatu na mirongo ibiri n'ine tujya twumva ko harimo abantu bato kandi ibi nicyo bitubwira cyane cyane bibwira urwaruka rwacu kuko kuba umugororotso kuba intungane kuba intwari kuba umweranda ntibirindira ko umuntu arinda kumera imvi ntibirindira ko umuntu arinda kugira imyaka myinshi ni ukuvuga yuko umuntu ahamagariye kuba intungane igihe cyose cy'ubuzima bwiwe hanyuma mu mwaka w'igihumbi n'amajana umunani na mirongo umunani n'indwi niho bishe kwa nyuma yitwa Jean Marie Muzeyi yapfiriye ahitwa Imene abashoboye rero kumenyekana ni mirongo ibiri na batatu b'abagatolika hamwe na cumi na bane b'abangirikane bose hamwe bari mirongo itatu n'indwi bahereza bashyirwa mu murongo w'aberanga na pamba shota n'ubwerana pamba paul wa gatandatu igenekerezo rya cumi n'umunani gitutu mu mwaka w'igihumbi n'amajana icyenda na mirongo itandatu na kane aba rero bapfiriye inamugongo bamaze indwi zibiri zose bagenda bambaye indwi zibiri bakubitwa bagirwa nabi mugabo nta n'umwe yahakanye imana nta n'umwe yagurishije umutima wiwe waheze ahakanye imana ni ntahe rero ikomeye yuko ububabare budaheza ngo buhanagure ukwemera muri twebwe ububabare budakuraho ubutwari bw'uwemera turaheza tukibaza kimbega n'uyu mwami mwanga yabahoye iki cambere yabahoye yabahoye ibintu bine cambere yabahoye ni ukudahereza inkuka ibigirwamana ntibaterekera nta nkuka n'imwe bahereza ikigirwamana ntibapfukamira ikigirwamana nawe kandi ariko yari yashinze ngo baze barabikora ubwa kabiri habaye iyo habaye intambara n'abakirisitu baragenda ku rugamba mugabo bakirisitu bagenda ku rugamba bajyanye umuheto mugabo bajyanye n'umuheto wo kwemera kwabo nicyo gituma batashobora kujyaniranya na rimwe kandi ata kintu na kimwe cyanduye ata kintu na kimwe banyaga no muri ibyo bigoye umutima wabo wagumye ari mweranda ubwa gatatu bavugaho umwami mwanga ariko mugabo igihe cyose yabategeka ibishushanyo n'ijambo ry'imana igihe cyose yabategeka ibihushanye n'ukwemera kwabo ntibigera babyemera bari bamaze gushyika kuri cya kindi gikomeye no munsi kivuga kuba bw'abantu batarashikako cyane objection de conscience hari umuntu agira ati kubera ubwiza bwanje ibi sindabishobora kubera ubwiza bwanje iki sishobora kukigira iki ntigishobora kwinjira mu buzima bwanje kubera ubwiza bwanje hanyuma rero uyu mwami yari akiri muto agaheza yari bwakwize ndetse imyaka 20 hanyuma rero agaca kumubohera nyina wiwe uyu nyina wiwe nawe yari acuditse n'abapfumu urumva ko yasenga ibigirwamana byicubwe abapfumu bari bacuditse abapfumu nabo baranga ba kristo uwo mwami yari afise abatware nabo nyene kugira bikundwakaze kuri we bagaca banga ba kristo bagaheza rero bakamuhanura nabi niko rero gufata ingingo yo kwica abo bantu abamaratire rero nabo nyene hari ijambo badusigiye kumwe baba bazi twumvise bo mu bwuzure bwa kera yosefu mukasa agira sandabe ariko arasha yabwiwe ikamutumira ati ndagutumye uzubwire umwami ko ndamurekuriye kubera anyiciye ubusa ati mugabo amenye yuko abwirizwa guhinduka atabigize nzomubwira nabi imbere ya data abandi bakagira bati ntidushobora gutinya uwica umubiri adashobora gushikira umutima aho bashikirira mugongo bavuze bati ngaha rero turahashitse hahandi tuza guhurira n'imana icababaje bari ko barabica ni uko babagirira nabi mugabo bakabona barahimbara ni uko babagirira nabi bakabona bafise akanyamuneza ni uko babagirira nabi bakabona barasayangana mu rukundo biboneka rero ko bari begereye ubwo burwanyi bw'imana karori rwaba yabwiye bariko aramuturira atari kurandurira ariko ntibikwiye gusuka kw'amazi ngo yoze ati ndapfuye ariko sinkuri ka kana ka Kizito k'imyaka hagati ya 10 na 13 nako bavuga ko kapfuye kariko karitwengera gatwenga bariko baragatumira ku buryo abo bicanyi bahaboneye ubumaramari bwinshi co rero ni 10 naco gihano ca mbere c'abakora nabi nico gihano ca mbere c'abicanyi kugirira nabi umuntu ugakagomba gutangaza kubera afise ahandi akura ingufu kubera yuzuye n'imana kubera yizigiye ubuzima buzokwamaho sinzi gusa bavuye abakintu babyiyumvire nkahise nikabitubwira ngo bahinduke mugaba ngo ngende barahaboneye ibitangaza kwa kundi wa musoda w'umurumani yasogotse icumi yezi mureya ngo bavuye yagize ati ni ukundi yari umwana w'imana akagenda ahindutse ahandi batubwiye ngende byagenze mugabo nabo barahaboneye ububasha bw'imana nibyo rero twebwe tubeza tugatangaye hanyuma rero ubumaratiri dutegere kwa ingabirano y'imana mugabo rero ubumaratiri umuntu navuka ntavyuka umunsi umwe ngo aca acika ubumaratiri ni uguheza umuntu akaba agerageza gukora ineza akaba agerageza kwicyorora akaba agerageza iminsi yose gukora iciza kuko niyo ntango y'ubumaratiri hariho ubumaratiri bwo ku munsi ku munsi uko kuba umukristo ugashingira ntayo yezu kristo mu bukristo bwawe haba mu muryango haba ku kazi haba mu migenderanire yawe n'abandi mumenye ko ari intango y'ubweranga kandi niyo nzira y'ubumaratiri kuko hari ibyo umuntu areka hari ibyo umuntu areka kandi byoroshe aribyo byari kumworohereza wabaga kubandaza umutima kubera ubukristo bwiwe akabireka kwama iminsi yose uri mu kuri muri iyi si yumva munsi usanga yuzuye ikinyoma dutegere ko ari intango y'ubweranga dutegere ko ari intango y'ubumaratiri kuba intungane ku isi usanga rimwe na rimwe yuzuye akarenganyo yuzuye abantu bategana imitego yuzuye abantu bimbana mu mizi yuzuye inzu nyinshi zituma abantu bagana bakicamo imigwi ugaba intungane ukagira urukundo wagira bose ukagira umutima wuhurukiye abantu uko bari bose naho ngende mumenye yuko ari intango y'ubweranga ari intango y'ubumaratiri kugira urukundo bwuzuye gukunda abantu mu bintu bisirimu abantu bego barabagabaga iyo batanganye n'abandi umuntu atagira umwaso bega arabagabaga niyo atamumvise umbega acatangura kumurondera kuba rero umuntu akunda abantu yataye urwaba umutima wiwe ukagigira kabi utegerwa intama y'ubweranga kandi ayo intama y'ubumara ati kwa murungu w'amahoro aho uri hakarangwa amahoro ntihagire ikintu kiva kuri wewe ngo kigire uwo cororondera ntihagire ikintu kiva kuri wewe ukiza n'ubutuwe mu bantu ntihagire ikintu kiva kuri wewe ukiza n'imyidongo ukiza n'amarongo ukiza n'ikibi ngo kigirira nabi kumera gutyo ujya n'intango y'ubweranga kandi n'intango y'ubumarati gusenga imana y'ukuri kugumya imana y'ukuri mu isi yuzuyemo abantu bayobya abandi bafise ibyo barondera ubwo bakabyitirira imana gusenga imana y'ukuri mu bantu badandaza imana naho nyine dutegere ko ari intango y'ubweranga ni intango y'ubweranga kandi ni intango y'ubumarati ese rero umutima w'ubweranga yotumurikira twumve yuko iyi nzira badutanze mu kwemera ababeranga duhimbaza baciyemo natwe tubaheza tukayicamo intaya gatangaza batweretse duheze tuyakire duheze twarambe iminsi yose twimenyereza iminsi yose kudahemukira imana mugabo umuntu iyo ntashobora kudahemukira imana ahemukira abantu twimenyereze kudahemukira imana cyane cyane muri bene wacu twimenyereze kudahemukira abantu niyo byodutwara ubuzima niyo byoturuhisha aba bamaratiri barahushe mugabo urabona ko baruhiye iby'ukuri bavuye banywana n'imana ubu barasayaga mu bwami bw'imana natwe turiko turabahimbaza urabona yuko basize izina ryiza kuri iyi si yacu tuheze rero umwe wese azajya yamwibaza ati mbega jewe zose izina rimeze gute kuri iyi si cyane cyane kuri iryo zina ariryo riheza rikadukurikira ariryo ridutera iteka ariryo rizoheza rikanatubanisha n'imana icyo twabaye mu bukirisitu bwacu icyo twabaye mu kwemera icyo twabaye mu butungane icyo twabaye mu gutwara icyo twabaye iminsi yose mu gushingira intaye yezu kirisitu nicyo kigenda kiduherekeza ariko kandi muri iryo zina duheza tugasiga hahirwa abahamya bahabwa ubutungane ubwami bw'ijuru ari ubwawe bamaraki by'uruganda mwese
Thank you. Thank you.
Ubuntu, kubashikana ku bwami bwawe, niho twizihiye kuzuburana Yeah, for the